baje kubita gereze abakobwa basa neza iyo banyoye amata
Peace.